Namhlanje ke bafundi sizozama ukuthi xa sinikwe i-point ezimbini sijike sikhangele i-equation ye-line yethu. Line siqale siyijonge kwi-point slope form, siyijonge nakwi-slope intercept form, gqiba siyijonge nakwi-standard form ukuba injani. Khumbula ke mfundi, i-point slope form besiyibhala njani? I-point slope form into efunekayo kanene yi-point enye nje, le point funeka ibe kule line. Xa usithi ke x1 is to x2, loo nto ithetha ukuthi yi-point ethile kule line yethu. Ayifana xa usithi x is to y, u-x is to y angamela noba yeyiphi na i-point, kanti u-x1 is to x2 yena umele i-point ethile elapho kwi-line yethu. Mnandi ke lo mbuzo kuba sizinikiwe iipoint ziyi-2, singathatha noba yeyiphi point kweza ziyi-2 siyenze ubani u-x1 no-x2. Kwi-point slope form eyona nto uyifunayo yintoni? Funeka ube nantoni? Ube ne-slope sakho nantoni? Ne-point enye yakho. Point slope form ke mfundi ibhalwa ngolu hlobo olulandelayo, y minus y1 is equal to m umphindaphinde x minus 1 u x2 x minus x1 xela mfundi. Yabo ke mfundi, apha into efunekayo sislope nje, yona nto efunekayo kuba sesinazo iipoint, singazithatha singathatha noba yiphi point ibe ngu x1 is to x2, singathatha negative 3 is to 6 uba siyathanda, kanti xa siva sithanda sithathe u-x is to 0. I-slope intercept form ke sona mfundi sibhalwa ngale ndlela ilandelayo, y is equal to mx plus b. ub umele ntoni? I-y intercept, apho kungquzulana khona igraph yakho nantoni? Ne-y axis. U-m amele ntoni? I-slope, yiyo le sithi slope intercept form. I-standard form ke mfundi singayibhala ngale ndlela ilandelayo nje, u-ax plus b is equal to c, apho u-a no-b bamele noba ngawaphi na amanani, ngalilo noba leliphi na inani mfundo, u-a no-b no-c. Abananto bayithethayo bona, abathethi slope, abathethi kwanto, abathethi kwanto mfundo. Makhe siye phake ku-point slope form yethu. Kofuneka kuqala sibe nantoni? Sibe ne-slope. Bese sitshile umfundi sathi i-slope yintoni, sisibala njani kanene? Kukutshintsha kuka-y ukwahlulahlula ngokutshintsha kuka-x. Sijonga uba u-y utshintshe ngabani usukela kule point yokuqala uyotsho kule point yesibini. Sogqiba sahlulahlule ngokutshintsha kuka-x usuka kwi-point yokuqala uyotsho kwi-point yesibini. Sikujonga njani kukutshintsha kuka-x? Masithathe le point yokuqala, sizothi u-y wepoint yokuqala sithi u-0, u-y wepoint yokuqala ngu-0, si minus u-6 ongu-y wepoint yesibini. Siphinde siye kula point yokuqala sithi 6, u-x wela point yokuqala ngu-6, kanti u-x wela point yesibini ngubani? Ngu-negative 3. Jonge mfundi, uba siqale noba ngala point engu-6 to 0 phezulu nasezantsi funeka siqale kwangayo. Jonga u-0 lo ngowepoint yokuqala, u-6 ngowepoint yesibini, loo nto ithetha ukuthi siqale ngo-y wepoint yokuqala saze ngaba noku-y wepoint yesibini. Nasezantsi ke sizobhala soqala ngabani? Ngo-6 lo wepoint yokuqala, siminase ubani okanye sithabathe ubani? U-negative 3 okuyi ongu-x wepoint yesibini. Akho nto inzima apho mfundi, uyajonga nje uba usuka kwipoint ethile uya kwethile u-y utshintshe ngabani, usuka kwipoint ethile uyotsho kwipoint ethile u-x utshintshe ngabani. Si-slope sethu eso, uhlulahluleke ngokutshintsha kuka-y ngokutshintsha kuka-x. U-0 minus 6 ke bafundi siyamazi uba ngubani? Ngu-negative 6. Kanti u-6 minus u-3 ngu-3. ngubani yena iyafana ba 6 plus 3 lo nto ke izosinika bani izosinika 9 mfundo negative 6 simahlulehlule ngo 9 izoba ngubani izoba ngo 2 over 3 negative 2 over 3 mfundo kuba kaloku kukho u negative uyahlulahlula ngantoni number a positive. Now so the slope set umfundisi sifumene the slope set negative 2 over 3. Sina so is slope sinayo ne point londithethe ukuthi singabhala ke ngoku ye point slope form. Iyazixela le lomfundi point slope funeka nje ube ne point nantoni ne slope point slope form. Point slope form so thatha ke noba yiyiphi ipoint kwezi zimbini kodwa thina masithathe nje la point yokuqala u-negative 3 is to 6 siyamazi u-y wala point yokuqala ngubani ngu-6 loo nto thetha ukuthi soba no-y minus 6 ngasekhohlo ulingana nabani no-negative 2 over 3 osislope sethu esisigqibo sibala ngoku sisiphindaphinde ke islope ngubani ngo-x sithabathe ubani u-negative 3 ongu x we point yokuqala. Ngiyathemba uyayibona ke mfundo. Y minus 6 uzolingana negative 2 over 3 ongu x. So negative 2 over 3 so mphindaphinde ngo x plus o 3. Sithu sifumane I point slope form. Uyifunayo nje umfundi xa ufuna ukwenza point slope form sislope nantoni ne point uba une slope sakho unayo ne point uzokwazi ubhala ke ngoku point slope form ngoku funeka siye kwintoni kwi slope intercept form kwi slope intercept form nayo iyazixela funeka ube ne slope ne intercept intercept kulapho kudibana khona intoni i-y axis ne graphite leyo sizozama uyizoba masebenzise ke le point slope form sigqibo uyifumana ukuze sofumane islope intercept form yethu masiyibhale ke ngokunjalo bayaqala uzoyibona uba yonke le nto ihamba njani mfuno into esifunayo ke kwi-slope intercept form funeka sifuneke sibe nebani funeka sibe no-y kwicala lasekhohlo loo nto ithetha ukuthi kofuneka sisuse la negative 6 aye ngasekunene xa simsusa ke la negative 6 esiya ngasekunene sizoshiyekelwa ngu-y olingana no-negative 2 over 3x plus u-4 kuba kaloku u-negative 2 plus 6 kushiyeka bani u-4 nantso ke mfundi siyifumene intoni yethu islope intercept form yethu islope sethu negative 2 over 3 y intercept ubani u-4 ngoku masiye kwi-standard form i-standard form kumbula ke mfundi funeka sitheni sona funeka kukho in yonke la manani ano-x nala ano-y abe ngasekhohlo eli nani lingena-x lona lingena-y libephi libe ngasekunene into esizoyenza ngoku sizothatha le equation slope intercept form siyibhale ngobunjalo bayo sifuna eli nani libe no-x be lapha ngasekhohlo loo nto ikuthi sizokongeza u-2 over 3x macala ngasekhohlo nasekunene kuzele phaa ngasekunene bazohlabana aba-negative 2 over 3x sishiyekelwe ngubani ngu-4 kanti ngasekukhohlo sizoba nobani sizoba no 2 over 3x simdibanise no-y nasekuneni sibe bani sibe no-4 kuba bayahlabana bani negative 2 over 3 nala positive 2 over 3x nantso ke mfundo i-standard form sethu kwesiyenzileyo sisuke nje phaa kwi-slope point slope form saya kwi-slope intercept form sayana kwi-standard form Eyona nto ibalulekileyo ke mfundi funeka ube nantoni? Ube neslope. Xa uneslope unondoqo. Undoqo kuthiwa yintoni? Sispin. Xa uneslope uzokwazi ukubhala loo equation yalo line yawo. Ngoku asifuni ibe ne-fraction yonke le nto. Loo nto ithetha ukuthi singaphindaphinda njengo-3 kuzele aba-3 bazokhanselishana, bazohlabana. Ndiyathemba uyibonile mfundi kwaye ikhona into eyizuzileyo. Benosuku oluhle.